usigaje iminsi mike ngo tusubire mu matora, ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi. Mu bisanzwe ibyo bariko barerekana mu gihugu cy'u Burundi, ibintu twakavuze kuva kera, tuvuga yuko mu Burundi ata demokarasi ihari. Uko demokarasi ni ukuvuga bwa mbere kwihanganiranira, ubwa kabiri ni ukuvuga intwaro iha akaryo umunyagihugu ko kwisanzura mu gihugu ciwe, akaronka amuserukiranya abo maze akongera akagira ijambo mu gihugu ciwe akishira akizana, kandi hakaba ibinyamakuru vyigenga, imigambwe myinshi igakora, hanyuma hakaba amahiganwa, bose banganya uburyo bwo guhiganwa kugira ngo abanyagihugu bashobore kwitorera uwo bashaka. Iyo rero abantu bariko bararondera guhiganwa, bamwe basumvya uburyo vy'umurengera abandi ataco bamaze ta kintu birengeje, urumva muri ico gihe nta higanwa rishoboka. Ahandi naho ugomba gutegura ihiganwa nka wa wundi arimo aragira ihiganwa ry'umupira ryo kwiruka, bakavuga bati bushiku bwa mbere bamwambika idarapo, hanyuma batanguye harabona umusiga cane n'abari afise inkoho mu mufuko aca arabanjira amurashe aragwa, agira ashike mu Rundi agira mutanga aca amurashe aca ashika ubwa mbere baca bakoma amashi. Urumva ibintu vy'i Burundi rero niko bimeze. Tuzaza twinjira mu matora, mugo twinjira mu matora barakomye indura, makungu yose arakomye indura avuga ati turabinginze mwugurure urubuga rwa politike, abantu bagire politike bisanzuye kugira ngo uwubarusha nawe ashobore gutsinda, kuko ahandi ho womenga nibo bonyene bafise politike, nibo bonyene babwiza gukina politike, ata hari uwundi nahaje baramwica canke bakamupfunga kugira ngo ntihagire ingene aziyogora. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ndavyibuka, baramfunze bajije uyu mukuru w'igihugu duhuriye aruce gituma mfunze, bamfunze ambwira ati wari waturengeye nta yindi nzira twari dufise atari ku gupfunga, uravye agatuni rwasa kangahe yamye abarusha amajwi mugabo ntatsinde. Uyu munsi bavuga bati ntuzosubira kwirigura aja ku rubuga ngo urondere kuturusha amajwi, tereka tukuburagize umugambi wawe tuwubuze gusubira ku rubuga, hama tuze tugende twitwenyene. Mu rero Kefa yavuze neza ati by'ukuri mu Burundi, Burundi bugeze aho mwasi ashaka bivuye ku bategetsi babwo, bona neza ko ari abategetsi badakwiye kuba bari muri icyo gihugu. Urumva rero ati reka rero tukwegirize ko uri murahungabanya umutekano w'igihugu, uburavundiyeyo amatora azobe atari buri. Ibyo rero byerekana yuko nta migambwe myinshi ishoboka, nta demokarasi ishoboka, hari umugambwe umwe, uwo nawe n'akaga ku gihugu nk'uko bose bama babivuga.